uriya muntu arakomindura ati less more nubwo igitwa cyo tuyishira mu iki nubwo uwo muntu yokomindura ingana gute akagerageza no kwikubita ane asigisha gufata no kutesa ama dukoresha iki kuri wa muntu azobaje dufata niwo mubiri wiwe imbwa yafashe
Chuti wa genzi wa kunzi wa Show Up TV ndabara mukija mahoro y'Imana bane namwe murabizi Show Up TV iyitanguye igikorwa ntigita hagati irakibandanya gushika ku musozo ndetse niyo haje ibindi bintu bishasha irabikurikirana kuri mikro ni ingabire awards yerekwa ryacu n'ukubona ugwaruka rufise aho rushitse biciye mu biganiro tubashikiriza na ihangiro ryacu n'ukubazanira abantu bafise aho bashitse kugira ngo badukure mwa ubwoba mu maso baduhumure tubone kure tubona yuko bimwe twiyumvira yuko bidashoboka bishoboka niyo mpamvu uyu munsi rero twagende twari twabibabwiye mu kiganiro cyacu cyaheze n'imbuta kibonye subira inyuma kirabe aho twari kumwe n'umushinga nta cyangwa umusore bita Wilson aho yatubwiye ibijyanye no kuha indero imbwa benshi mwaragikunze icyo kiganiro ni nayo mpamvu uyu munsi twashimye ko tukibandanya ariko wibuke neza yuko icivugo cyacyari ntimugire ubwoba murashobora kubikora sangu ikaze rero mu kiganiro ariko ndakubwira nimba uri mushasha banze ufite nda subscribe Ha mugile like comment kugira tubone neza ko turi kumwe sizyo none sharing kugira ngo nabandi babironke babone ahisigeze babone yuko bishoboka cyane turi kumwe na Wilson reka tuguhikaze mu kiganiro
ego murakoze ndabaramukije
Wilson miss yose yama na ego uyu munsi yambaye teni si bya bindi twari tumenyere
ego ni mwambaro w'akazi nkuko mubibona ego
Wilson uyu munsi tugusanze ngaha urikura Aba ni baba
ego iyi ni timu ma timu ndiko ndagerageza kugenda ndaforma buhoro buhoro sinagombye guhera kuri abakuze bamaze kwaguka aca bagorana na gombye guhera kuri bato bagikura kugira ngo babikurane bibabemwe nti bibintu gusavyo kuyigucugenda ariko nawe ubikurane bikubemwe ego
wewe waratubwiye yuko mu kuvyiga vyagutwaye uburyo bwinshi mbega nabo uri kuri abafasha canke hariho uburyo bari
no kuvuga kobera navuze nti ni timu yanje urumva nimba ari abantu ndiko ndaforma ngo abe timu yanje sino baforma ngo bace bampamahera ni timu ndiko ndakora kumbure abandi bazoza kuturondera ko ubumenyi batwara handi nibo bashobora rero guca bariha kuko urumva n'ubumenyi tubahaye bagiye gutanguza handi ariko aba ni timu yiwanje dusanzwe dukorana ego
tusanze rero hari imbwa zitatu zose kumengo zose zirakaze cyane
Ego imbwa kamere kayo kwanza ni gikoko gukara birashoboka no kuvugira shora gusanga isanganye gukara ariko hariho izigishwa gukara no vuga zigaba zikaze kugikorwa kanaka nubona izimbwa nko mbona ari zitatu ngaha turafise ijya hajya yitwa piwi yitwa over ijya yitwa max no kuvuga rero izimbwa uko muzibona siko zavutse zimeze Oya ahubwo zaravutse zirakura ziraja ku ndero zirigishwa iyaba zitigishijwa hari ari kuguma zikuga mpaka tuvuye nga mugabo habarashobora kukuga bakayibwira ati numa irashobora kubira kiragorana bati icaratekereza ndi byose birashoboka nibaza ko mu kiganiro twakoranye ubwa mbere barabonye ico twitwa obeisance twarabahaye video twerekana ico twitwa obeisance izi nazo ni chain de protection nibaza yuko tuza kubereka eske ishobora guproteja gute ishobora guproteja iki
Murakoze cyane mwabyumvise rero ha uyu munsi turaza kuryoherwa nimba nawe uza kuryoherwana nanje nyereka ko ari byo muri commentaire utubwiye twumvise zirafise amazina kandi zisa neza ibijyanye n'imirire bimeze gute
no kuvuga imbwa kugira ngo ise neza utuza kuyigaburira apare yukuba nigisha ntoza imbwa nigisha imbwa indero no kumenya gucunga ibintu by'abantu n'ibintu no kuvuga ndashobora no kuba fise notion ku bintu byo kugaburira imbwa no kuvuga imbwa kuyigaburira si ibintu byo gupfa gutora gusanga ahuteranye uterera haje no kuvuga imbwa urashobora kuyigaburira gusumba uko ushobora kugaburira umuntu no vuga rero nimba ufise imbwa menya yuko ari nimba ufise abantu gafita ni imbwa menya yuko iyo mbwa n'ubundi mwana wakanga bivanye nabo ufise utegeza kwitaho no kugaburira nico gituma nkizi imbwa uko muzibona imbere yuko mfungura canke ndaba ku bindi bintu bimeze neza mu rupango ntaza kuraba ko zimerewe neza ko zafunguye ko zanyoya amazi hama ko atayindi ngora nifise canke yaba ingwara canke gucafura ivyo vyose maze kubona ko bimeze neza nanje ndaja mu nzu nkaruhuka
uratubwiye yuko kuyigaburira atari gufa gutora ivyo ubonye vyose ukayigaburira mbega izimbwa tubona ngaha zitatu zigaburirwa gute
nuvuga izimbwa uko muzibona kubijanye no kugaburirwa izimbwa ziragi inyama ariko imbwa nshobora kuyimenyereza inyama gusa iyo imenyereje inyama irashobora no kugwara ziragira ama allergy ugasanga zara ku rukobo ubwoya bwarahungurutse kubera izo nyama nyinshi zibazige mu bintu imbwa zizo gukenera zirakenera imboga vyabaye ngombwa zirakenera n'ivyamwa nk'ama pasteke imbwa irajya pasteke kandi kajya neza nduva roje kuyigaburira urashobora kucuyikatira ibyo vyamwa ukayiha mu mboga turashobora kuzigaburira irengarenga turashobora kuzigaburira amashu nibindi hama ma legume turashobora kuzigaburira ama karoti nibindi nkivyo zisabiza kutuma imbwa imeregwa neza ikagira n'ubuzima bwiza
muravyumvise imbwa irajya pasteke iyo ni nkuru nshasha je nayo narinzi kwewe Ngabanya kamaro ka Show Up TV tubazanira ibanga mutari muzi nico kize none musanzwe mufise imbwa zitatu zonyene
oya nukuvuga izimbwa zitatu mubona ngaha izizibiri ni ziwacu iyimwe ni yo mu client ariko imbwa dusanzwe duhura nazo bivanye na benezo ivyo babipfuza ni nyinshi ego
none ko tubona mutweretse ko imbwa zanyari zibiri zonyene muzogumana izo zibiri zonyene cyanke hari izindi muri ko murategekanya kwinjiza
ego nk'iyi ni female irya ni male nuvuga nizagera aho dushobora gukupla zirashobora gutanga ibibunda nuvuga muri ivyo bibunda rero tusha dutoramo ivyo dukeneye kugumana hama ibindi navyo hari usanga ari nk'undi muntu yabikene yabibonye abikeneye tugashobora nawe kumuha mugabo ntidushobora kuzisohora zose bivanye n'umugambi muremure cyane turiko turategura ngame gukushashisha burundu
ha mwavyumvise n'urugwaruka dukeneye nyene urugwaruka gwiyumvira kure ntimubumone guti aracyari moto ndabeshe
si cyane
oh yeah twatwe turaraba hari ibintu byinshi byerekana ko kiri muto
ego hari abusa benshi n'abansumba mwanaje se muzabusumba
mwavyumvise umugambi ni muremure mbiga burya ibwagura ibibunda bingahe
bo biravana biravana nimbwa bira kenshi imbwa bivana na male urashobora gusanga wayikuplishije kuri male idaprotuiza vyinshi kuko production y'imbwa ni male urashobora gusanga nimbira bwaguye ubunda bibiri gusa nindi ugasangira bwaguye nka 10 kandi biravana na hasi hariho hasi idashobora kuja munsi y'ibundandwi ni yindi ndwi ibikwiza bigoranye nuko biravana na hasi bikavana na male bivyahuye
nkizi tubona nga n'ubwo kubgaha
aya nama berger allemand izini has pure berger allemand nuvuga berger allemand irashobora kubgagura gushika kuri 7 irengeje irashobora kugira 8 canke 10 mugabo ntikunda kubgagura byinshi cyane ego
mwavyumvise ntikunda kubgagura byinshi ariko irinzi ishikana indwi ikarenga izo ni mwengo ni byinshi cyane
ni kuvuga bivana hasi ariko nka hasi twa labrador canke ama golden retriever canke ama rottweiler izo zirashobora kubgagura meme na 12 14 canke 16 no kuvuga ryo bivana n'imbwa has bikavana na male vyahuye ahanini n'ivyo bivako
mwavyumvise turavye hajya nkijya yo bigeze nko kumaherangana gute nk'umuntu ashaka kuyigura
bon je ndibaza ku kintu kije no kugura igura nigurisha ubu turiko turana hari kintu nigeze kubabwira la fois passé nuvuga turiko turakora ferme nini cyane yababa nk'iki gice cyitere ikwije kira kintu kubyo iyo ferme yacu izoba ari izo kwiklasa East Africa aha mu Burundi nuko abantu batabimenyeye mu kugiye za Tanzania za Kenya mu Buganda mu Rwanda hariho abantu atakandi kazi bakora ariko kituma mvuga nti twe turavuga ko atabuzi buhari mugabo urashobora kwiyumvira ugakoreya akazi wowe nyene nivuga rero yo ferme izoba irimo imbwa zitandukanye kandi do qualité kubujyo hari nabazohora bava hanze nkuko twe twara tuva mu Burundi kuje kuzigura hanze nabo bazova bibaze kuzigura nga ico vraiment ndakibasezeraniye kandi turizera ko kizoshoboka nukuvuga iki rero kubijanye nigura nigurishwa ico tuzogi shikako nitwamara kubona ingenzi ibintu bimeze hama nuwo mukuriye wacu azobaje ka meme azomenya azohabwa ibya soma arabe ingenzi ibintu bimeze hama gonye navuga ati ka meme ivyo mumbwiye nimbwa uko ndayibona ivyo bintu rabikwiye gusa ico ndababwiye ntizizimvye cyane kandi ntizizimbutse cyane
adusidze ntizizimvye cyane kandi ntizizimbutse cyane cyo vyumva na uravuze ikintu kijanye na ferme iyo bimaze kuboneka bimeze gute
ego ferme twaratanguye ugubako inzuzi imbwa zarubatswe clôture yarashizwe ko portail iriko no kuvuga nubu hagiye aho bigeze nti wo hava wemera ko arahantu twa dutegurira ico kintu mugatwe tuzi valeur yacu twarabikoze hari nabantu baje baratubaza ngo mugira muhubake hotel mugira muhubake kabare kabarundi turakunda icupa no kuvuga mugabo sivyo nuvuga twe turi mu bintu biri très contre n'ivyo abandi bantu bora biyumvira no kuvuga hazobaho rero umwanya wo gushobora kuhashika kuhavisita kuhabona kugira ngo n'igihugu inzego zibijejwe ivyo no muri development n'ibindi bashowe kuhashika babibone babone igikogwa turiko turakora turizeye ko abantu bazovyishimira cyane
mwavyumvise numugambi muremure kandi numugambi watanguye tunabifuriza kubandanya mutera imbere
ego natwe murakoze cyane
sinzira ko mwotwereka gato ariko ndabwiza kuri ibintu biragoye bajye bashinga ntahe mubona hajya aye naba bajama ba aba bari hasi bajyanye barakaze twereke gato none wiye
bo nokuvuga ubu ukubera ubu naho ziga hari ikintu usanga ubumenyi butabari bumwe canke ngo zibimenyere rimwe turafise hajya imbwa twitwa piwi irya piwi rero turayikoresha mu kwerekana ico twita protection protection ya twitwa surplus nokuvuga ngo turaza gushiraho umuntu aza kwataka umumetre nokuvuga umetre ndigeza kuba afise imbwa iyo iza kuba ari protection ya mbere hama mu nyuma turaza kwerekana protection a distance nokuvuga ingene imbwa ishura kuva ngaha ikaja kwataka umuntu ku metero nka 5 canke 10 ivuye ahiri ivyo birerekana rero ko imbwa yabaze kuba mature no kuvuga imbwa imaze gukomera yamaze kumenya akazi kayo sino hariho imbwa idashobora kwataka itari ngaho nyene iri mugabo twe yiwacu turashobora kuyigisha cyo kimwe n'izindi ikaja kwataka ikintu kiri nko kuri kiriya giti no kuvuga wowe ukayirungika kandi no kuvuga uyirungitse ntishore kwataka ikintu tayirungitse ko no kuvuga ikataka kiriya nyene ibonako danger ego
umusi turagihegwa cyane ndakubwije ukuri umusi turagihegwa cyane sinzi ngo twutangura
yego nta kibazo okay nokuvuga iki rero ayikintu twerekane tugomba twerekane koma iyimbwa ishobora guproteja uyu mu metre wayo nokuvuga uyu muntu araza aje kwataka uyu apana kwataka imbwa mugabo imbwa nayo uyu rafite twayibwira bigatuma yitambika hagati yuyu n'uyu kugira ngo uyu ntashikire uyu akaba ariyo ica imu proteja hama mu nyuma turaza kwerekana ingene imbwa nayo ishobora kuva ngaha kobera yumvira mu proprietaire wayo cyangwa mu metre wayo ikaje kwataka ikintu ayirungitse ko a distance aha ni rero ubwo nibwo buhanga bw'imbwa gushobora kwataka ikintu kiri ku metero kandi yoyo wewe atigeze ava ngaha gusa kinashobora gukora arashobora kuva ngaha akaja kuyimukura ko kuko ntabagomba yukimwica cyangwa kimugirira nabi niyo yafashe nk'umusuma cyangwa ikindi kintu mu rugo we wuje icukora urayikura kuri cha kintu ukayibwira uti sasifi hama wa muntu nimba ari umusuma yari ifashe mugasigara muraganira iby'amategeko mugaba imbwa yo yahejeje akazi kayo and d'autre terme chien de protection ntituzigisha gufata no kuyica ariko tuzigisha gufata no kugarda ico yafashe contrairement à chien d'attaque chien d'attaque c'est ikora ahani nukwataka ico bihuyira ataka kagishwanyaguze mugashindo protection irataka hamika garda ico yatatse nuko
yes
no
allez
no
yes ready allez yes no ready
no
non très bien puis oui yes très bien yes yes allez yes très bien allez yes très bien puis oui wow yes allez très bien wow good boy yes yes très bien puis oui allez yes allez très bien allez yes très bien wow yes très bien puis oui wow. Très bien. Hey!
Oh,
Max.
Très
bien.
Bon, ndiba uriya muntu arakomindura ati laisse-moi laisse-moi laisse-moi. Nokuvuga iki twa twa tuyishira mu iki? Nubwo uwo muntu yo komindura ingana gute? Akagerageza no kuyikubita. Asindisha gufata no kutarasa. Hama dukoresha iki kuri wa muntu azobaje dufata niwo mubiri wiwe imbwa yafashe nibwo rero mu gihe yafashe uyu mubiri wawe kandi natura yigisha yifata kugira ngo ntifa bifata umuntu ahantu habi nimba twigice kuguru ifata kuguru nimba twigice kukuboko ifata kukuboko nibwo rero yamenyo yayaza yinjiye muri iyi nyama nubwo naho yakome indurugute bishobora kumurekura abagira ngo ntabandanya babara aratekereza mwebwe mukaza mu musanga aho yamufatiye mwabonye yuko yigeze kurekura mugicira subirira fata nubwo haje naho yo bimurekuye akinyagaza ngo aragiye iki subiri kamufata nubwo rero shendo protection irafata ikongera ikagarda ico iba yafashe cette fois-ci tugomba dukore uwo muntu aza kuba ari ku kure hama aza kuyirunga kive ngaha ije kumwatakira hari ya nyene ataratera intambwe ngo amusikiye sawa murabo mwaje kona yuko yimbwa yacu irashobora kwata ku muntu a distance kandi murabona yuko umuvuduka ivana nga ni wishikana hariye bisigura iki nukuvuga iratumwe kandi giye guheza action kandi nubwo imaze gufata murabona yuko icifashe icigerageza kukigarukana ver wa mu proprietaire wa icanye wa mu metre wa nukuvuga kubera rero ibifasha umubiri kandi umubiri udashobora kuca uvako ukamenye yasinzembe ujya muntira mugumana gushika wewe nyeneyo uzoze kuraba icabaye nubwo rero ico nico twita protection semi attack nubwo amvuze semi attack imanza gu proteja ihamika attack hamikongerwa proteja ico ya attacks nubwo ntishobora kwataka ngwice yonyene yihereza ibyayo hama uze kuza yononye ivyo yonone oya suko bigenda hama ndibaza yuko ubuhinga bw'imbwa yacu mwabonye ngene bumetse kumbure mu kindi gihe turashobora kuzobereka ibindi imbwa ishobora kwiga ikanamenya murakoze
vyishi muravyiboneye mwabibonye ukabutabibonye subiza inyuma video gato uraza kubisangamwe ariko kimwe gusa vuge nti murafise akazi
gakomeye cyane
none niko vyamanye
yego yego niko kazi dukora ukadusavye wese turakamukorera yego
Mwabyumvise mwabibonye ndetse mwanabyirabiye mwibwe nyene yagiye arasigura igikorwa cya yera gasigura byari bigoye mugabyirakozwe reka ndagushimire cyane wewe wafashe umwanya wawe ukadukurikirana ndagushimire cyane vyimva mutima wewe wamana ntaje utwereka ko turi kumwe mvuze utwereka ko turi kumwe ni mugugira commentaire gusonda like gupartage ibyo tuba twabahaye ariko rero nawe utarabikora gerageza nawe twiyegereze kuko turabantu banyu turabantu bacu turabantu bamwe mwese reka rero ndababwire nti imana ibandanye ibanzigamira ariko nshimire cyane wirso
yego namwe murakoze cyane show up tv imana ibaje imbere mu bikorwa byanyu
murakoze cyane nti mwari ntivyari byoroshye ariko byakozwe
ntiba byoroshye ariko iyo biheze biroroshye
yego mwazumvise cyane ndabwire nti bandanye ubana n'Imana mu vyawe no mubawe ciao ciao ingabire abazi ndagukunda cyane bye